nyame nkronkron ɛna nsu yɛ bom ɛma ɔmakye sɛ mpo wɛkanya yɛ mpae bɔ w'asɛm a wada no adi wafi sɔfoɔ ma ɛti bi nsɛ nkyɛmu dunan kɔpem aduono ɛbaako animuonyam ne ayɛyi ɛnka wo din ɛwɔ Jesus Christ Nazareth din mu amen me nua adɔfo Paulo ɛrekasa ɛwɔ Efesofoɔ nwoma ɛti mmiɛnsa nkyekyɛmu dunan ɛkɔpem aduono baako no Paul kaa sɛ yei nti mede me nkotodwe me koto agya wafiri ne mu frɛ abusua biara a ɛwɔ soro ne asase soro no sɛ ɔmfiri n'animuonyam ahonya mu ɛma momfa ne honhom so ɛnya tumi mu ahoɔden mu nnipa anom bi na ɔma Kristo mfa gyidie so ntena mo akoma mu na mogye ɔdɔ mohini ntim mu na mo ne ahotefoɔ nyinaa anya trɛ ne tirinee ne krɔn ɛmu dɔ mu na moahunu Kristo dɔ a ɛtra ahunumu no anyankopɔn ma yɛ nyinaa ayɛ mo ma awieyɛ na deɛ ɔtumi yɛ ma no trade nyinaa soɔ ne boro so so kyɛne deɛ yɛserɛ anaasɛ yɛsusuo sɛdeɛ tumi a ɛyi ɛmu adwuma no teɛ no ɔno na animuonyam nka no asafo ne mu Kristo Yesu mu mfa nkɔme santen a ɛbɛba no ahontoatoasoɔ nyinaa mu amen Paulo asɛm a ɔka ni na onua bi ka asɛm bi ɔse ɛnspɛte sɛ $1,000 ansa bɛba 10 cent mpaebɔ a bɛbɔ so ɛyɛ Sunshine magazine mu na ɔtwerɛ ɛ saa asɛmfoɔ no me nua sɛ na wohwɛ ne wiase a yɛwɔ kwan wodeɛ bebree so a ɛbukufoɔ atwerɛ yɛatwerɛ ɔbukuo mu sɛ kwan wo na ɛ sɛ ɔfa so na wotumi ɛdi dwa na woyɛ sei ɛbooks no bi nso yɛatwerɛtwerɛ mu sɛdeɛ wobɛsi lose weight ɛbi wɔ nso wobɛtumi atumi asiesie wo fie wa repair ayɛ fɛnsɛ wogyaade ne deɛ kaka ho nyinaa na ɛmfa ne yɛbɛkɔ akɔsua sɛdeɛ mpaebɔ bɛtumi anya nkɔ anim wohwɛ mu ayɛ bible no ɛno na ɛsɛ yɛ first choice but ne korakora no onyankopɔn ama yɛ kwan ahodoɔ bebree a adikanfoɔ a ɛwɔtwerɛ kronkron momusi bɔ mpaeɛ no nso ɛbɛtumi aboa ma ne akanyaayɛ ɛnɛ yɛbɛhwɛ paulo kwan ɔfaa so a ne mpaebɔ nya nkɔ anim one of the most important things ɛbɛtumi asua firi paulo ɔsomafo paulo nkyɛn ne sɛ ne onim onipa kwan na ɔbɔ mpaeɛ akyerɛ no nti deɛ ɛdi kan ɔte nyankopɔn ne su ne ne ban ase onim no sɛ ɔno ɛna ɔyɛ awura mu awura ne ahene mu ahene ɔno ne ɔdɔ nyankopɔn ne sɛ nti ɔba nyame anim a me nua ɛwɔ ahobrɛaseɛ ne sɛtie a ɔde ba nyame anim na twɛn kronkron yɛka sɛ paul ɛwɔ nkyiamu dunan ɛkɔpem dunum no ɔso yei nti mede me nkotodwe me koto agya no paul na ɛka sɛ a ɔfiri ne mu frɛ abusua biara a ɛwɔ soro ne asase soro no paul so nkotodwe ɔkoto ahobrɛaseɛ o ɛnɛ yɛba nyame anim a yɛnni saa ahobrɛaseɛ no me nua paul ebiom so ɔnim sɛ nyame ɔyɛ ɔdɔ nyankopɔn ɔnim sɛ nyankopɔn pɛsɛ sɛ ɔda ne tema adi ne ahomɔborɔ adi ne yie di kyerɛ ne mma ma ne mma nti wɔ ne mpaebɔ mu nkyɛmu dunsia ba no paul se ɔsɛ nyankopɔn firi ne nim nya nhonya mu ɛma mo nso monya ne honhom mu tumi ne ahoɔden no bi na kristo didi entira ma kuma mu na maji odomu hini ai bitumi etim ho unim se ne yankopon yo to yankopon odo a odi do nyametis aji hini ewe wurade mu unya bere kan na sam bon pa se sa kwa ne sene fisu fuasa fo be faso aba beji wurade di osi dumo hunu kristo do a etira ihunu mu no na yankopon ma ye nyina enye mama ewiye osi nyame do etre ekron ne mu do o sa nyame do etre e mu do abitim de akunyame ilu ma bom pai na paul ewiye ne pai bo no ewu efiso fuma mzitim nse nche mu di no se na di otumi yama na tra di nyina mane broso chene die yesira na se yisusu si di tumia eye mu adwuma no tie no ono na animo nyama nka no asafo ni mu ene jina kwai time so adwunjo nyame asem yi hu onam smafo po wada na di se bi ai mi mi no mi no yan pa ba kwai ni mu afa de na bitumi jina nyame asem so ama wo mpa ba tumpo ono pe yi he has so be change your approach towards prayer. Quite be an alpha so bomb prayer. Meaning I get home. In your baby mouth and tear seer. Which him dear to. In one among. I mean, shroud. Oh, Jesus Christ. Amen.